Ngiyathokozisa kini nina abantu abadala, ngithokozise kini ababukele le video. Mina nginguGogo Bosho, nguThomo Oluvumile. Lapho ngikhulele khona eDlozini, ngikhulele kaDlamini. Impanda yami eyakaseMozambique. Ngithwase eMashanganeni, ngathwasa ini umndawo nesingoni. Ngijabula kakhulu namhlanje ani nami kule ndawo so that ngizonifundisa ini into zedlozi. Ngizonifundisa ukuthi idlozi liphathwa kanjani, idlozi lahlonishwa, idlozi uyalithobela awumuntu. Udlozi uhlonipha ngenhliziyo, uzuhloniphe ngento oyikhiphe emlomeni kuwe. Kufuneka unoma uhamba estradeni abantu bakubone ukuthi uphethe le dlozi leli elimkhulu or elimgogo. Ngifuna ukunibonisa ukuthi edlozini into ezinzima yini. Edlozini kuyabekezelwa, kunzima ethwaseni. Ngisaceda ukuphuma nami ephehlweni, ngisesemusha kodwa ngifunde kakhulu. Awusophumile ephehlweni, khona izinto ofunda ngazo kakhulu, nedlozi lakho ilapho likhula khona. Ufunda izinto bongazazi ongakhange usifise usephehlweni, because awusephehlweni like usithezelwa ugobela wakho, like uyena okugayidayo. So awuse ungaphandle, sekufuna ukuthi wena osigayidayo, uwena ofuna ukuthi ufunde into ey'ningi. Nabantu abadala sebefika kuwena direct, sebekhuluma the way befuna ngakhona, sebeku-direct ukuthi mntanami uzohamba ngale ndlela. Vele awusophumile edlozini funeka ubekezele, because kunama-challenge amaningi esihamba siwa-face singabantu. Abanye baze bayaphambuka ubabone sebeyekela le ndlela yabogogo nabomkhulu. And then le nto leyo igcina yenzani? Igcina into zakho zihamba sihambe zenzeni zibe zihlangahlangane. So ngiyanicela nabantwana bedlozi lapho nikhona, ngicela ukuthi nibambelele nonke abaphumile ephehlweni. Ningalahli impanda yenu lapho nibuya khona, because impanda yiyo ekubonisayo ukuthi ukhule kanjani. Noma ungahlala wedwa kodwa kukhona lesi sikhathi lesi esitshoyo ukuthi siyayidinga impanda yasekhaya. We understand. Ehhe, bantwana bedlozi kunomehluko phakathi kwamundawo nomngweni. Umndawo unxiba amahiya elesindawo and nelimhlophe. Kunomehluko phakathi kwemunguni. Isinguni ilesi sihamba sigide ngaso noma sesibongela emgidini, uyangi-understand. Inesikhuluma samandawo sihlukile. So umndawo uwona ohamba uhluphe ebantwini abaningi. Noma sowuqedile ukuthwasa, maybe uthwasile lapho uthwase khona, uzwe besho bethi umndawo uyakhala. Umndawo uwona ohambe uvule nezinto zakho, because uvusa lo muntu lo wafa ngobuhlungu. Uyayizwa le ndaba, lo muntu lo washona ngobuhlungu odinga ukuthi umenzele izinto zakhe, umphethele ngokwendlela. So kuhambe kube ney'thunywa ney'dalwa. Khona abanye abantu abahlangane ney'thunywa njengami, njengokubona mina ngiphethe amakhosi, like nginesithunywa, uyangi-understand. Kuhambe kushayeke ukuthi kufanele ngenze nesithunywa sami, ngahamba nami ngayokhuphula isithunywa. So sahlangana nani nesinguni nesindawo. Lezi zinto lezi zihambe zingahlangani nasendumbeni. Kufuneke kube nendumba ey'hlukahlukile, kube nesithunywa, kube nendawo nesinguni nomndawo. Because kuba nesikhathi sokuthi kube namakhosi, kufuneka ugide lapho like uvusa idlozi. Then kube nesikhathi sokuthi manje ithi ngene ngokwesonto, ngikhuleke, ngicule, ngihlole ngokwesonto. Kube nesikhathi sokuthi okay, manje kufuneka ngingene ngawamathambo, ngifunde reading ama-bones, you understand? So namhlanje ngiyajabula kakhulu ukuthi ningenile kwi-channel yami, nangibona sake sashare lento this moment with you guys. So I just want to say thank you very much to all of you. Hello, baby.